sanka inaga mudan e minara ku garin mi sanka iyo aqlega e minara madaxweynaha aad baad u mahadsanta e shirbata gaysa aya mudan oo shalaa yarag e shiranti kuma gaarta rabiga ina kuma shakalo e shudhi ku soo noqo ilaahay sharka xijaab
Yeah.